Aya, tuendelee. Na yeyote ambaye hasomeshi mtoto wake, huyu tunataka tumjue ili tuchape viboko. Oh yes. Hakuna mtu ambaye hasomeshi mtoto na anatembea tembea huko na hajui kama mtoto alikwenda shule. Hiyo ni mtu bure.